kucerekeye amadosiye toba twize y'amaradio yasabye gukora nk'ayandi nibyo nababwiye ko twaye dufise amadosiye umunani atanu yemerewe niyo yaya hariho iradio yitwa Radio Burundi Discovery Channel FM yasabwe na fondasiyo bita Fondation Festival Burundi Foundation iyo twaiciye hirya no hino duca turayemerera kuko bavize mwabonye ko byatebye cyane rwose kwari ukujya mu mizi kugira ngo turabe koko uko ibyo amategeko asaba cyane cyane ingingo y'indwi 35 36 37 mu duce twinshi kuva kuri ya gushika kuri fe ko byose birimo basanze twabiteguye radio baciye bavuga bati ni muyihe uburenganzira bwo gukora iyindi yaronse uburenganzira ni BNP Television. BNP Television ni ukuvuga Burundi News Publication TV. Ni televiziyo mwari mugize iminsi mubona kuri ekran ikora ariko bakoze bari mu makosha kubera ko bari kubanza gusaba uburenganzira. Basabye gukora mu buhinga ngurukana bumenyi ariko ubu rero bashaka iyibona. Bace twace tubahagarika mbere bace bihuta mu minsi ibiri ni ibintu bari bamenyereye barazana dosiye irigwa hanyuma uno munsi batewe iteka bahezagiwe n'abagize urwego CNC barabaha uburenganzira bwo gukora iyindi duhora tuyibona kuri televiziyo kandi itari bwaronke uburenganzira bwo gukora ya ifise uburenganzira bwo gukora ku buhungangurukana bumenyi yari Ingo TV ni mu Cyongereza International Network for Equal Gender Opportunities TV. Iyo nayo nyene kubera ko yateguye byose ikaba mbere yari kirerekana yuko yahejeje tukabibona no kuri televiziyo ibyo bazanye tukabona birakwiye nayo nyene baje bavuga bati nibandanye ukora nimaronka uburenganzira bwanditse. Ya kane ni iteka ni radio iteka FM ya gatanu nayo ni radio Black Bingo Entertainment nizo zibiri twazihweje izo radio turabona yuko bazanye byangombwa hanyuma tuti reka tubaho uburenganzira ariko kuri izi zose zemerewe abajejwe ibiro nshingwa bikogwa by'urwego rukurikirana igihe umwuga w'amakuru ukogwa bategerezwa gukurikirana ku munsi ibyo bazoba bari ko baravuga kuko hari igihe umuntu ashobora kuzana dosi imeze neza cyane rwose irimo byangombwa bikenewe ariko ugasanga mu nyuma biratanguye kumugora mu ijambo rimwe rero abemerewe nabo batanu hariho dosi zitatu zasubijwe inuma su kubera zisa nabi ari mbi twashatse yuko ibintu twasabye ko boshiramo bobishiramo nyine kuko n'amategeko nibyo asaba hariho chaîne de télévision biita Buja TV katika muzika nibyo yarasabye ariko hari ibyo tuzobandikira kugira ngo babiduhe kuko twabiciye hirya no hino turabona yuko hari ibintu bikenewe kugira ngo turabe yuko twotomokerwa neza hari n'iyindi biita GF igicu nayo nyene twabonye yuko twoyiga mu minsi iza kugira ngo turabe yuko izoba yakwije byangombwa iya nyuma itashoboye kwemererwa ni Radio Wave Lab ijwi ry'ugwaruka nayo nyene yasubijwe inyuma gatoye kugira ngo tubasabe ibikenewe hamazoshe tubyiga ubwa nyuma si ukuvuga ko izi dosiye zitatu twazitaye tugomba yuko bazana ibikwiye bemeregwe koko atagatosi karimwo twabamenyesheje kandi mu majambo make amadosiye amwamwe ibibazo bimwe bimwe dufise ngaha muri CNC na cyane cyane ibibazo byerekeye ibikoresho twatumye kugira ngo turabe yuko igikorwa cyo gukurikirana imenyesha makuru cyogenda neza twabamenyesheje ibyo twari twasabye ubushikiranganje bujejwe ibikoresho ko babiduhaye basanze barabiduhaye kandi bikwiye murabona naha twicaye yuko haberewe nibo babiduhaye ibindi nuko twaciye tubitanga mu biro mbere tubonereho nakajyo ko kubashimira twababwiye ko uburyo bwo kwiyunguruza ngaha aya atari byinshi cyane rwose kuko mu modoka zine dufise imwe niyikomeye izindi zama gukoreshwa kandi tugasanga zitwaye uburyo bwinshi twababwiye kandi ibyerekeye abakozi babiri bamaze kugenda bagiye umwe yagiye mu kwezi kwa gatanu uwundi aheruka kugenda muri uku kwezi kwindwi mugabo natwe tukibaza tuti ibinyamakuru 223 dufise gushika uno munsi abantu umunani mbere y'abazoshobora kubyiga bica bisaba kumwerera ko akurikirana ibinyamakuru 225 226 nabyo gukurikirana ibinyamakuru 225 226 ntimwibaze ko umuntu umwe yobishobora twababwiye kandi n'ikibazo cerekeye bya binyamakuru biri mu bihano aho kuvugana nabyo bigeze hama nabo batubwiye bati nimubandanye kugira ngo nabyo nyene bishobore kugurugwa hanyuma bibandanya bikora kuko byari byabisabye mu bwa nyuma mu guheraheza twize amadosiye y'abasabye ko ibinyamakuru byabo byotangura gukora nk'ibindi muri rusange yera amadosiye umunani twari dufise ariko muri ayo umunani atanu yashoboye kwemererwa mugabo atatu twabonye ko hari agahaze tuzobyiga mu nama idasanzwe izokurikira kugira ngo baze babizane bikwiye hama turabe nabo yuko boja mu rutonde rw'abandi.